We're about to take it back. You're rocking with the best. Breaking off another hot explosive mix.
Harder. Louder. This is Hardstyle. I am Hardstyle.
DJ Madala here, Tim White from House Africa, and you're in the mix with Gaba Cannal.
You're rocking with the best.
Yeah. Joe, I'm in a Joe Luma Chaivane. I'll lap on Hambach on a two Chaivane. Yes, Joe.
Gaba nenkulumo zangihlula Thanda ukubekeza mingthule ebethuna Cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula Nyangcula Hlambe ngiyakhula Ngoba indaba nenkulumo zangihlula Thanda ukubekeza mingthule ebethuna Cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula
Close your eyes and open your mind. Bese ulalela uGaba Cannal. Ragoba neno mobshaba embazala. Yamba khashasha. Yamba Huda. We'll be right back.
Hey, it's DJ Madala here, Tim White from House Africa, and you're in the mix with Gaba Cannal.
Ay baninza basafuna ukuphila, amandla kimi amehla bheke mina. Awushosi lami ngithula umthwalo mina ngiyasindwa. Bavumile ngathi singawina. Ay baninza basafuna ukuphila, amandla kimi amehla bheke mina.
Let's We'll be right back. kodwa manje ngisayinje mina ngokuthanda luna angiyuthanda luna angiyuthanda luna enjola nomfu
Fechar. labantwana bangcavi ibhanja ngilibambi namhlanje nginsabi induku wayisali sisula ngenkani iphuzo imali labantwana basani sengihamba noshavi labantwana bangcavi ibhanja ngilibambi namhlanje nginsabi induku wayisali sisula ngenkani iphuzo imali nabantwana basali.
Here to check. Thank you. the red brick city, the capital city, the city of choice, my gangster city, the musical city. I love this city, the red brick city, my city.